Thank you. sacabka mari kutiin ilmadud rawarsate isha sacabka mari radkal gala jaygu ubay dibtamo
Ushamadu kavan.